Unani balaleli nazi zokamanga we horale shum nambili izindaba ze Condom FM nizifundele umzokhanya untombi kaihle osishinga inbingelele. Ushone ababili omaskito kwasekuthi abathathu balimala kanzima ngenkathi umliso wesifazane ongadalulwanga igama eziqhola endlini yakhe ngeperfume eluhlobo lwedumpower. Ukhulumela umnyango wezokuvikela umnumzane Malale Veva Mosquito Coil uthi lo mlisa kuzomela abhekane necala lokubulala ngokungenhloso. Amaphoyisa athole isidumbu senje sineminyaka emithathu yobudala sindilizile eduze nomfula othela wayeka uN Road emlazi ngasengonyameni emadundube kwaNongoma eXobhe eJaswati. Lesidumbu besi amanxeba amathathu okukitazwa amabili okukhonkotha kanye nelilodwa lempama. Amaphoyisa akakabophi muntu, uphenyo liyaqhubeka. Kudutshulwe kwabulawa ngesihluka amagundane amabili okubikwa ukuthi bezama kungena ngenkani ekhabetheni elihlala iRetex. La magundane adutshulwe abesilisa abangaziwa okubikwa ukuthi bebehlome ngonoxhaka abangekho emthethweni abaluhlobo lwasembumbulu emadundube. Amaphoyisa aphansi naphezulu athungatha labasolwa. Usephinde weqa futhi owesimame okubesolwa ngamacala okudlwengula iphindelela abesilisa abathathu emva kokubasabisa ngempama. Amaphoyisa asensimbini asexwayisa abafundi basesompukane iSolemamba eMasibambane ikuhle kwethu kanye nekhiphulwazi ukuba imqaphele lona wesimame. Umbonayo uyanxuswa ukuba angazami ukumbamba ngoba uyingozi, uyaluma aphinde ajikjele nangamatshe. Umbonayo angathintana nosayitsheni uLeoni uLeoni Sabinja Hlophe ngokushayela le nombolo 00 ndingiliza 00 qanda noma SMS igamele lithi dilika jele kule nombolo 311120. I-SMS ibiza 17 rand 50 kuphela. Qhubeka ubeke indlebe emsakazweni wakho sisathi shelelele eyitolo.
Ingabe mlaleli ulambile uhlele ekhaya wazi uzodlani? SMS egama elithi ukudla kule nombolo 311 1320. Nazi izinhlobo esinazo zokudla. Ungathokozela uphutho novaselina, uphinde uthokozele uchizo neqanda, uphinde uthokozele igwinya elinemfino ngamanani aphansi 29 rand 99 kwasabelo store.
Amaphoyisa asensimbini anikele emzini Mumbo senyakatho netheku enkomokazi. Lamaphoyisa anikele kulo muzi emva kokuba edonswe ngendlebe womakhelwane ngezinsolo ezithinta ukuthakatha. Lamaphoyisa afika avundulula amasaka amathathu ezihlungu ezingekho emthethweni okubalwa kuzo intelezi engahluziwe luhlobo lwasemadundube nesikhafulo sikabheka mina ngedwa noduka nezo abangabizwa izinkulungwane ezintathu zamasenti. Lamaphoyisa abophe owesimame onguqhamukile salothephu Ndlovu ngecala lokuthakatha. Aphinde abopha owesimame ongumakhelwane ngamacala ahlanganisa ukuphapha nokungena izindaba ezingamfuni. Sisaqhubeka isiteleka sabamasebenzi bakamasipala. Namhlanje izolo ntambama ekuseni bebebhikisha ngaphandle kwamahhovisi befuna ukunyuselwa imali engango-30 senti emolweni yabo. Kube sekulimala kanzima ababhikishi abathathu, oyedwa washona ngenkathi amaphoyisa ezama ukuhlakaza isixuku sababhikishi ngenhlamba. La maphoyisa azovela phambi kwenkantolo ephakeme iSolemamba ngecala lokusebenzisa inhlamba enodlame eluhlobo lwasembumbulu emadundube. Utetelwe ngebheli ka-R5 owesimame obanjwe eshaya inkwahla enyantisa igazi kude buduze nemoto kamongameli uNcamalala. Ososayensi kanye nabosizo oluphuthumayo bathi le nkwahla iluhlobo lwaseSwazini. Uphuthunyiswe esibhedlela wesimame obanjwe ethi uyazibulala ngenkathi ezama ukuzilengisa ngentambo kakotini esihlahleni sapelepele. Izintatheli zomsakazo iCondom FM zithi lo wesimame akaqali ukuzama ukuzibulala, uke wabanjwa ngaphambilini eyoziphosa kujantshi nangenkathi izitimela zingekho zitelekile. Namanje imbangela yalokhu ukuzibulala ayikakatholakali. Amaphoyisa athole isidumbu segundane esineminyaka emithathu ubudala sidindilizile ekhishini kude duze nekhabethi elihlala uchizi. Lesidumbu besinamanxeba amathathu ezinzipho zekati amabili erectus kanye nomvimbo wodwa kanoxhaka. Osaziwayo bakuyo-TV Land uGundi Nomazwi bayazichitha izinsolo zokuthi kungenzeka ukuba bayathinteka kulesigameko. Amaphoyisa akabophi muntu, uphenyo liyaqhubeka. Gumbula ngwe gumbula kwembeswa engozini yetekiso kubikwa ukuthi iphaphalaze emaqede yaphoseka kujantshi nalapho etholane phezulu nesitimela sensango ngenhlanhla kulesigameka kulima langamuntu akade bephakathi bashonile bonke. Okhulumela umnyango wezokuphepha esifundazweni sakwaZulu Natali umnumzane Jerome Msomi sabamanzi uthi imbangela lengozi kube obudedengu bokadriver bokushayela engagezile. Nazi ezemidlalo. Kulindeleke ukuba liflathele leli alibangise kwelase Beijing eChina umpetho womdlalo kwamafihla bande ungqomondo MS Mbizane. Nazi ezeminotho. Irandi lasenkomokazi libiza $1 maliqhathaniswa nopondo waselisikisiki eBizane. IZimbabwe ihwebelana nemalikazi ngobubi. Ugavini ongahluziwe ubiza $1 umphongolo. Igwinya lasemalikazi elineqanda libiza R750 maliqhathanisa negwinya lasembumbulu elinemfino. ISouth Africa isayine isivumelwane sokuhwebelana neChina ngamakhondomu ezinkukhu ukuvikela izifo ezifana nomantshu kanye nesikhuphashi. Ngithanda nonke makhaya nina besifazane. Izindaba zeKhondomu FM zibeka imadundube phambili.
Namadol,
Puzzle,
Patai Bob,
Puzzle,
Patai Khan,
Puzzle,
Shazing Band, Ashim Tam,
Puzzle,
Tatitam,
Puzzle,
Shazing Band,
Puzzle,
Shawai Khan,
Puzzle,
Anatom,
Puzzle,
Yang Saba,
Puzzle,
Shawai Zulu,
Puzzle,
Kinekol,
Puzzle,
Inampol,
Puzzle,
Aipo,
Bafethu kuyenzeka mhlawumbe mina umuntu othanda amajoke kodwa kuyenzeka ukuthi uya joke futhi mhlawumbe kube khona othintekayo. Mina ngifisa ukuthi mina bekhona othintekile ezwa lento. Ngithanda ukuthi kuyena anginandaba.